Thatha nanzi intliziyo yam, thatha naluthando lwakho, thatha nanzi intliziyo yam, uzuyiphathe njengeqanda, sithandwa ndenzi ngabo, ndiyasithandela pha kuwe. Babe, ndenzi ngabo, oh, ndicela undive nanawo, ndikuthandile sithandwa sam, ngentliziyo yami yonke, nditsho uthandwe ndinalo, asoze luphele. Indlela ndibamba ngayo, kukho indlela ndithanda ngayo, maybe indlela ndijonga ngayo, baby yandigqiba, yeah. Sithandwa ndenzi ngabo, yeah. Andiphathwa nazintloni, andifuni ukukubamba, ndifuni ukukuthanda ngaske lingatshoni. Baby, 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 ndikuthandile sithandwa sam, ngentliziyo yami yonke, nditsho uthandwe ndinalo, soze luphele.